Mr. Billy.
Sir, Billy.
And don't you change, oh yeah.
Zira rako, uchida kudana na nako govangu. Mpana doku parata, doku parata. Mpana unoterera, unoterera.
Vanga kukumenya kungetungu. Vapana,
wakudana na kuya vangu.